Eri. Chuti mukundwa, ufise ibibazo vya kugoye, ufite ingwara za kunaniye, ndakuzaniye humura ati humura. Uko Yesu yari kera, nubu niko akiri. Ihangane. Wibuke ingene Yobu yageragejwe. Aragera mu bugwayi bukomeye cyane, ariko arihangana. Imana iramwishura. Nawe ihangane. Cuti nawe mukundwa, ufise ibyakugoye, nimba ari ingwara zakunaniye. Umwami ariho kubawe, ntiwigere wihebura. Yesu n'umudogita w'abadogita. Mukundwa, leka kwihebura. Iyo Yesu aravura. Cuti yanje yanazuye Lazaro, arongera araba muzima. Nawe ntiwihebure mukundwa. Yesu n'umuganga w'abaganga. Birashoka ko umaze igihe kirekire uri mu bugwayi, ariko nakubwira ngo senga wizeye. Uwo mwami ariho kubwawe. Yarakijije abagwaye, yarazuye abapfuye, yarakijije impumyi, ndetse yarazuye n'abapfuye barongera baraba bazima. Nawe mukundwa, ihangane. Yesu ariho kubwawe. Yesu n'umudogita w'abadogita. Imana nigeze iguta. Oya naba, oya naba. Wibuke ingene Yobu yihanganye, maze arabona gukira kubera gusenga. Nawe senga, Imana wihanganye, irakubona. Yesu n'umuvuzi, hey, urakira. Umwami n'umuvuzi.
Namuvuzi, namuvuzi, namuvuzi.
Yesu n'umuvuzi bakundwa.
Namuvuzi, namuvuzi, namuvuzi.
Ntiwigere wihebura.
Namuvuzi, namuvuzi. Records.